ikemiseditse ke latibe mo better mo bogompieno ha ke a khona go nna le tshono ya go boela go sekele ha ke a go break ya no botshelo ka re ha se Johnson ya no go ya eng kwa ke a go ithuta ke tsa gore ke tata hela ke na le kitso e botoka
itsitsa ka go lema le ka go roba sone se ke se dira
ke tne tsela thata ka hore ke a go ithuta dilo tse e le gore ga ke ise ke kopane le tsone mo botshelong ja me ebile ke akanya gore ga ke a go boa ko itsholelo ya me tabo e le botoka
ke motuto hela thata ka gore ke a gona ngwana wa sekolo maikuto a me a ko godimo kore tsatsi le ka letsatsi kore ke nna maikuto a me a ne a le ko godimo hela ke ipona gore ke motabe ke le mo tlelaseng
dikgwetlho tse re na le tsone ke tsone tsa gore ka bontshi jwa rona ga re a rutega ga re bereke ka bontshi jwa rona gore re ntse fela
go tsile go nna le pharologano ga re setse re tsile ka mabone mo motse wa rona ka gore diphologolo gompieno di tsena gongwe le gongwe ga re tla re disa mabone di tsile go tshaba go tsena ka gore tabo go na le lesedi
to go there and learn. Then after learning, come back, install some houses in the village and in our country as well. By doing so, it is part of development of our village or our country.
Na ke ikutwe ke siame hela ebe ke le bogale le gore le tshono e ba imphile gore le nna ke ipone ke le go Barefoot College.
Tanki ke a le leboga le lona batho ba Great Plains ka lenaneo leo modimo a lesego a tsaya le etelele pele.